kusa kunena kuti ama mvetsetsedwa kunena kuti munthu amene amakhala ndi magazi a group O sangapezeke ndi kachirombo ndizoona kapena ndizabodza funso lili chonje kuyankha mwachi ndunji mosapyatira ndipo ndisapambana ndizabodza mvetsetsare mtundu wina uliwonse wa magazi ukhoza kupezeka ndi kachani kachirombo ka HIV ready koma chomwe chimachitika chonena kuti nthawi zambiri matenda ena ndi ena tikuti apezeke mthupi mwa munthu zimatengeranso kuti chitetezo cha mthupi mwako munthu iweyo ndi chambiri bwanji eti then chifukwa chake munthu akakhala wagona ndi munthu unali ndi kachirombo pali ena timanena kuti ulo pasanaduse 2 weeks kukayeza kuthawa apeza ndi kachirombo pomwe ena papitabe kachani kanthawi koma chomwe kadziwe chonena kuti na kachirombo ka HIV munthu wina aliyense kandi wa mtundu wanji kandi otani kandi makhazi a mtundu wanji ameneyo akhoza kutenga kachirombo ka HIV ngati akhona ndi munthu amene ali ndi kachirombo ka HIV mosaziteteza ndiye ngati enake muli ndi mwati anabuzani ndino amakhazi a group O chonde si certificate yonena kuti muzikati siketi imavundukulako imavundukulaso kapena zivi mwakhwekhweretsaso kachirombo mutani ndithu mutenga ndithu.